Namanje nabengidlula imithetho kwakhangela samukela njengamanje umongameli wamabhinqa ungizwe umlando womculo sokwamukela umongameli.
Yabonga mfana wakhe kunjani?
Hlezi kuyintokozo ukukhuluma nawe namhlanje siyakubona la kwimpucuzeko media briefing mhlaphathini amazwi obungawadlulisa njengoba washo babumcene ukuthi mkhulu umlando futhi kade waqala ukhona kule ndaba.
Ngiyabona alusanda kuhola nawe lapha kwimpucuzeko hayi cha wena ikhexa bese ikhexa bese ngamashela ngaka. Bengazi umuntu ukhepithe uyakwazi ukuphalatha lelikile iphotele ngaka lelithi. Transferring a number,
yeah.
I can't was a visit as a walk up to the Queen of Gozo Logo, Nan Batuban Kumbu, Jenga Matrigo, Kazanga, my production, Namaskupura, Sabonga Kulu Logo. It is a Jenga Manja, Interbalega Kurumta Baba Wuti, Amanda Batanga Matigi, Papel Labocom, Sara 12, Bazobon into America, always Mill 40, but then Sagi Wuti, Bafanga Scati, Yonke Dunes and Scati, Moba, Sangama Pinga, Sia Pambil, Sia Kula, 10 years, and Pukuza were khona sasabalaza kanzima kakhulu ukuthi sifukule amabhinqa ebekuleli zinga kulona njengamanje
mukabeli mhlawumbe sasiphetha umubuka izinga njengoba usushele linyuka kakhulu isho ukuthini lento kuwe njengomungabeli wamabhinqa umubuka wonke umuntu esefisa ukuthi engene kule nto yamabhinqa
into emnandi kakhulu ke ngalokho ukuthi ke sicela ukuthi lezi ifebe lezi egcwele ku TikTok ke nezinye imigodwele negcwele kuma social media lawa amanye azama ukuzenza amabhinqa ngisiwo agijima azomosha izinto zamabhinqa bese kuthiwa amabhinqa ingane eyintombi bebambe idunu Donusa, Congo, Mosaloka, Kusoka, no Dindo, Abanganondo, Abakogisa, or going Dombi, Agabawa to Mabanaco, Lelezim Kotoya, and I coga ito, yeah, I quit a Malekin, I in Dabawuti, and Babuzago, hang on to Uti, a full Zostamanas into a Twitina seat. A moon to my set to Impira, to Impira Mele, Abbe Legute, and I am as a hotel, like a Tikabama Pinna Pass, Yang Yan Sarabin to Cocon in Domabe to Nusa Lapan. Intombi ziyajabula zibe nendlela eRight yokujabula ezihamba nonina bazo abayilawulayo okuyibona omama abahlola izintombi akangahlanzalazwa igaba leyintombi ngegama lo nondindwa ababegcwelele laphana ke bezohala abadoda sisimani
ngokumeli sesevala mhlawumbe ngomhla ka 12 ukugcizelela ukuthi noma kanjani noma yiphi indlela uzoba khona futhi uyoba ukhona stage
uzoba khona umungabele ezobingelela abantu bakhe akhangisa liphatha uhlelo lo lokhadidi mina ngizofika ngizobingelela nje njengomongameli ngigqumezele ukuthi izinto zonke ziyaphambili bakwethu ubhinqa bethu bukhulile kodwa osomathuba phansi ngosomathuba ngoba thina siyaphambili njengamabhinqa futhi sizoyiphathela lelizwe lethu lawuphonga namageba enkashana kamenza aphuthu umlaza kameva
awu siyabonga kakhulu macingano ungize umlando wakomchini besikhuluma naye lawo umongameli wamabhinqa njengoba sesishilo ukuthi ngomhla ka 12 noma kanjani zobe yibuya zobe yikhala